Baku poli mai o me. Ekui po aloha. Ke ala ona ona ko. O ke an u an ai. Baku poli. Baku poli mai o me. Ekui po aloha. Ke ala ona ona ko. Ano ahi ahi Kale kahea mambule Wamalune ia kino Kokino palu palu kou Kahana ake aloha Walai yes o mambule 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 o kou Blame Rana. Wamalune ia kino. Kokina palu palu kou. Kahana ake aloha. Okay, that's cool. Uwala ino ho I au. Kahana na ku ipo. Eho o ipo ipo nei. Wala yes, wala ino ho I au Ka hanane ka ipo E ho o ipo ipo nei Nane a puka uwa Aila, aina mai kapuwana Eko uipo aloha Hanna Oke Boke ando ahi ahi Oke Aina mai kapuwana Eko uipo aloha Ke ala ona ona kou Ano ahi ahi. Thank you. That was Ke Aloha. Thank you, family.